and what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, ready just to love you. Now that I have found you, you've got the look. On your face, a look that time can erase. Be mine tonight. Love is me just a start of so many nights like this. Take a lover's word and seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so. Feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. Da 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 da